pokonda dziko langa komanso makamaka anthu osauka amene akuvutika kwambiri muno m'Malawi ndi boma limeneli lachakwera, ndipo sizikutengera kuti ameneyoyo ndi wakwawo ku Kasia kapena ku Lilongwe kapena ku St. Region, sizikutengera kuti ndi Northern Region, sizikutengera kuti ndi Southern kapena Eastern Region. Muno m'Malawi anthu akuzunzika kuopsa, ndipo ambiri akunenesa ndithu kotheratu, kunena kuti Chakwera sadzamuvoteranso, Tonse Alliance sadzayivoteranso. Uwu ndi uthenga wanga umene ukupita kwa President Chakwera ndi nduna zake zonse ndi masapotazi ake onse, kunena kuti uthenga wanga ukuchokera kwa ine President wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi. Ena ondikonda amangonena kuti ndine na madrama, ena amanena kuti ine ndine okudya chamba, ine ndine wa misala. Koma uthengawo ndikufuna ndikupaseni usiku pano wa pa 5 pamene anthu aku immigration akukonzekera ku city ini yawo. Mukanakhala kuti ndinu munthu wa nzeru mmene mmapangira nthawi ijayo mukufuna udindo, DG wanu amene akuoneka kuti ndi mbale wanu mukanamuchosa udindo usiku uno, chifukwa tolo kuti mulembe makalata opseza monga mmene iyeyo wapangira. Ndikumalemba kalata ya phuma broken English mkati momo yopseza maofisas aku immigration kuti mawa amene ati apezeke osabwera ku ntchito lamulo lizagwira ntchito pa iyeyo. Tafuna ndikuwuzeni kuti munthu akatopa watopa abwana, futitu imakhonza kukhalapo mfuti, koma mfuti ija nthawi zina simagwira ntchito. Amalawi aphula njwera za moto kwa nthawi yayitali. Mukanakhala kuti inu munali ena mmene mwalandira kalata yochokera kwa maofisas mukanayitanisa emergency meeting ndi akuluakulu wawo kuti mukamve kuti kodi chavuta ndi chani. Koma malo mokuti inuyo muyitanise meeting ya anthu akadaulo amene akugwira immigration yo, ma expert amene akhala kugwira ntchito ku immigration kwa zakazi, inuyonso mukubweza fire kwa fire. Ndiye tikufuna tikuwuzeni kuti popeza inu mukubweza fire kwa fire, simukufuna zokuti mumvesese vutolo ndi chani, ifeso mawa lino tikubweza fire kwa fire. Palibe tu amene anga kuopeni, ndipo inuyo a DG akalumo palibe mukuchepera kwambiri. Ndichifukwa chake akulu amanena kuti munthu akamakalamba amaganiza ngati mwana, chifukwa akanakhala kuti iye akulu wawo amaganiza bwinobwino sakanalemba kalata ya chibwana ngati imeneyi, imenenso ikuchita sakireti mmasamba a mchezo afuta maofisas makomishonas akumeneko atalemba kalata yowaziwisa anthu onse akumabwalo a ndege, yowaziwisa kumaboda, komanso kuwaziwisa anthu onse kunena kuti mawa lino kuli sit in iliko mawa, ndipo palibe amene ati apezeke akupereka ma services kapena kulandira ma services aku immigration. Ndipo peza inu abwana ndinu munthu wa nzeru kwambiri nzawo wa president, mwathamanga mwakalemba kalata yofuna kuopseza kuwaopseza anthu amene akugwira ntchito ku immigration afuta ena popangulo makawadi akonko atakupasani information kuti mawa lino kuli strike, ndiye mwakathamanga kulemba kalata ya phuma. So kairo kalata yanuyo ndi ya phuma, simunathenso kuona kuti ma mistakes mwapanga pati. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti palibe amene anga kuopeni. Ndafunanso ndikuchiteni encourage niyo maofisas kunena kuti siku lanu la do or die kapena do or break ndi mawa. Ngati simupanga zimene zizi muzakhala amphawi akapolo a DG amene iyi, chifukwa akuyitenga immigration iyo ngati nyumba ya mbuyache, nyumba ya mache kapena gogo wache. Imeneja ndi ofisi ya boma, ndipo oyamba kubwerako kukakhalako CEO kwabwera anthu osiyana siyana amene akhala kuchita money immigration ndipo zimayenda bwino. Mukanakhala kuti mmaziwa zimene inu muli wezimano mukumachita respect chain of command. Leroli munachosachosa anthu amene ali masiniors ku immigration mafuna kuti muzicheza ndiyana. Kodi ntchito yani imene imagwira inu kuameko ya security muli jeno brigadia mapanga chonjo masa mmachita respect order? Ndiye lerotu anthu sakukufunani koma mukufuna muziopcheza. Mukanakhala ena mukanaitanisa meeting ya zizizi ndikuona kuti kodi chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga ndichani, koma mukufuna muopcheze muzi aopcheza anthu muziko la democracy ponamizira kuti immigration ndi security organ ndipo ili ndi imodzi mwa ma stakeholders opereka chitetezo muno muziko ndipo sakuyenera kuti azichita strike. Nanga even popeza kuameko nkoso anthu akunyasidwa ndi zimene zikuchitika kuameko, nanga popeza so mpolisi momo anthu akunyasidwa mpolisimo, anthu sakunjoyamo mpolisimo, anthu akungozuzidwa mpolisimo. Mmaziwa inu kunena kuti ajama imba national anthem ajawo akuzomba aja amene ajama khoza kunyamuka kupita kulirongwe, kupita kuchitipa, kupita kunzuzu, kupita kumulanje kukaimba nyimbo zawo zija president akakhala kumaloko kuma amalandira free thousand. Kumaso free thousand yo ama auza kuti muzachita kiremu muzakachita retire. Mmaziziwa zimenezo, mmaziziwa kuti anthu amene ajawa amangofika ngati kumulanje kujako kungobukiridwa rumu ndiza kuja mwalama kuti apase ndalama zo okhaziona zochita kayaka gona mugali moto kayaka gona ku rest house, koma inu mmangofika basi kuabukira bukira malo basi anthu ajawo ngati ana ang'ono ang'ono basi mukungonda kuti amene waja mpunga wa nyama wose iya yamene wajira somba osewa mwina wina afuna ango oja mango simuziwa. Ndiye ndikufuna ndikuuze ni mukamusamana mizidwe kuti ati anthu akunjoya, anthu amene asakunjoya ndiye kupolisiko sanjo yako kupolisiko akuvutika kopsha apolisi akuvutika ena ajama ngugwirira ntchito matama kuti ati aoneke ngati ati iyo akupolisiko nawonso ndikwa amawo. So ndikufuna ndikuuze ni inuyo achakwera kunena kuti pamene papa mawa iya mawa indi test yanu yokuti tione kuti kodi muziko muno tiridi ndi presidenti kapena tiribe. Komanso mawa indi test kuti anthu aziwe kuti kodi zimene zimachuka zija kuti inuyo mmamuyikira amene iyi kumbuyo chifukwa khandi mbuyanu khani ndani khapali zimene mukubisa inu kapenanso kuti kunabwera machini amene mukumapulinta mapasipoti ndipo machini wandi family business. Komanso kuti mulibe manyazi tu chifukwa mapasipoti tu amene mukupanga wa mamene wawo mapasipoti wandi a techno brain tu ndi a techno brain ma rejects amene anasiya a techno brain nthawi imeneyo. Kodi sopano ngati iniyo simugula anu awa akatha muzakapanga bwanji stationary ikatha muzakapanga bwanji passport imayenera ichite pasi quality assurance iyi nayo ndiye musanamizidwe. Komanso ndikupempheni inu anyamata aku immigration osapanga mantha muli ndi ineyo president wanu wanthu osauka palibe chiti chichitike mawa iyayi tiyeni tonse tipange zimene tagwirizana wosagwira ntchito mawa pasapezeke wina wa immigration wogwira ntchito anthu amene watitola kwambiri ndipo kulibe kukwera ndege kulibe kuenda maboda tonse tiseke maboda mose chifukwa president amene yakutitola kwambiri ngati samuchosa amene ntchito mawa ndi amade amade basi palibepo zonyengere anafisi anadya mkaza ache osatolana muziko la demokrasia. Ine ndikulankhula zimene zindine Born Kalindo ndipo sinimawo pa wina aliyense. Kumangidwa kumangidwa, kuphedwa kuphedwa, koma chilungamo chioneke anthu asamazuzike Malawi muno ziko likakhale ati stand still chifukwa cha munthu mmodzi. Malawi is bigger than the DG, Malawi is bigger than Kalumo. Palibe zonyengerera na iya aliyense wopanga zawo chisiri ulendo uno sitikutengera kuti ati ndi security agents. Kuwame tizapita kuwame, kupolisi tizapita kusate, ku prison tisapitako ku prison chifukwa ngakhale a prison iwo akuvutika kwambiri. Born Clindo, getting ready for tomorrow. Osaopa.